walishika hadi kifo akashinda hata nani akipinga tena like nitashika mina mwitanga Nyasaye nani kama si Nyasaye mina mwitanga Nyasaye.